Tahan, Wisnu. Kopi lahan.
Agih, aduh.
Allahumma salli ala Muhammad, Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Allahumma salli
Allahumma
salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Bismillah.